Manja mwabusa, manja mwabusa, manja mwabusa. Boma ndilomwe, inde. Boma ndilomwe, zuba mwambiri, zuba mwambiri. So kano watu, zuba narufunati yambe. Ule mupite kwa Secretary General watu, honorable Richard Chimwendo Banda, amene muli pakati pathu, komanso ndino, amene muli guest of honor mkati mwa tsiku la lero. Ule muina upite kwa honorable Minister of Information, amene muli so wa campaign director, honorable Moses Konkuyo, amene muli pakati pathu. Ule mupite nso kwa Deputy Secretary General watu, amene muli pakati pathu, honorable Kazembe Landrano ule muano. Ule mupite kwa toy wachinyamata uyangani na wachinyamata mwini wake wachinyamata Landrano ule muano onabo baba malondela mwachidule timangota nyamata umeta mbali. Ule mupite kwa Treasurer General watu Nsungi Chuma wachipani jatu chokwendeka chamala wi Congress Party onabo John Paul, Dr. John Paul. Ule mupite nso kwa ona bocholera meneda kuona ni mulina fepo mpano Landrano ule muano. Director of Political Affairs ule muano bwana. Ule mupite kwa RC amene muli pakati pathu. Ule mekezeka Peter Simbi mwini wake wa chikao chino cha kumwela Landrano ule muano. My neck members nonse amene mwafika pano mulandire ule muano. Ule mupite kwa ma MP atu amene muli pakati pathu. Mwini dera tiyambire ndi mwini dera onabo unita mtidza Landrano ule muano mama. Ulemo okay. Pamene tikupitiriza maulemo tipemphe Simon and Kendall zikonzekane kuti mutipatse mutisangulutse pang'ono. Ule mupite kwa kafama netivana amene muli a MP atu onabo chizuzu molalo 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 onabo chizuzu Landraniso ule muano. Chair Council Landrano ule muano. ADC bwana Steve Kamanga Landrano ule muano. ADC bwana Fachi kumene kwenda kuonani Landrano ule muano. My members onse a region a former speaker onabo Esther Ncheka Chilenje mulandirenso ule muano. Ma members once a region district komanso ma area cause ma constituency ndi kuma area mulandire ule muano. Amainde abambo aliyense ulemo ufike malo moyenerera tawi ino tisanapite patali pamene tikuyembekezera kuti mfumu adzatilandire a senior chief tipempha kuti Simon and Kendo mutatipatsa one piece zikomo kwambiri. Simon and Kendo pamene akubwera kutsogolo kuno molalo achinyamata molalo anyamata nyemba nyemba.
Mr. DJ, tisachedwe kwa hapa.
Yes. Yes.
Simungai menchagwera mwachepa inuyo.
Simungai menchagwera
mwachepa inuyo. Simungai
menchagwera mwachepa.
Simungai Ungaye mayaye la chakwera machepa. Ungaye mayaye la chakwera machepa.
Ungaye
mayaye machepa. Ungaye mayaye. Ungaye mayaye machepa.
Pamene bandemu yake kwambiri hapa. Pamene baba.
Sidisinta boma.
Sidisinta.
Oko.
Sidisinta boma.
Sidisinta.
Boma ndilo mweni.
Sidisinta.
Boma la chakwera. Boma la bongeresi.
Sidisinta.
Otsutsa dongwe
wo. Sidisinta.
Ababa. Kulitua ubongo.
Kulitua
ubongo.
Kulitua.
Watu taboma.
Kulitua.
Uopposition in commander.
Kulitua.
Kudusu kukwira.
Kulitua.
Wina atala eka
ubongo.
Sumunga imencha kwera machepa inuyo.
Sumunga
imencha kwera machepa inuyo. Sumunga
imencha kwera machepa inuyo.
Sumunga
imencha.
Sumunga Ajimana jaguela non di pe mwe.
Ajimana jaguela
non di pe.
Gadi,
gadi, wasarire.
Ajimana jaguela non di pe.
Gadi, gadi, wasarire.
Ajimana jaguela non di pe.
Jibililise. Muyaka, abi sidi sinta, sidi sinta boma.
Sidi
sinta, sidi sinta
boma.
Abi boma ndiyomwe. Boma la jagwera. Boma la gongeresi. Otuta ndiyomwe.
Boma ndiyomwe.
Thank you. Oh.
Tupateni emoji nsonyimbo msabide Simon and Kendall mukalebompa. Mukamaliza tifuna songa sakumeneku mukukonzeka pamene Simon and Kendall akupasa nyimbo yomalizira zikomo kwambiri.
Tifuseka ifuso azimai. Azibambo akumaje kuno. Mbona mukungu ataya sima?
DJ Sanjay Yaterereti. Aha, all right.
DJ.
Udala. Simon, you don't get to wow.
Kumaja, manyumba mwenu, kumaja, mukachoka kuenda ko,
kumaja
mbuya,
kumaja,
mayo,
tumisa mangandi mawaya kumaja, oko, tumisa mangandi
linya kumaja, chonde kumaja, biriso zanga kumaja, osanganisana zanga chakuja. Bosa manana zanga jahuya woko.
Kumaja.
Ali kumaja jonde.
Kumaja.
Tubisa mangandi mawaya kumaja.
Tubisa mangandi linya kumaja.
Jibidilila kani yeti. Jibidili zeti.
Kani libano taferani. Asimaya kudanda ula mbamu. Asibambo ambili sahuja. Akubera okuda kuda gale. Akubera mimba ila uma gale. Bungo figila udaya. Udaya sima. Wese na njani imoti. Imoti ntongo bambo wa junior. Umva na jagale. Okubera bama dawale.
Kuma
Ari kumaja jonde Bayo Tumisa mangandi mawaya kumaja Tumisa mangandi linya kumaja Ari kumaja jonde Kumaja jonde Bayo Tumisa mangandi mawaya kumaja Ogo Tumisa mangandi linya kumaja
Ibi nilile kani wende Siku mfeda Alright
Azuma imzilibeta Tawizi na mzilibeta Kwenda kukulikondo Kwenda kukulizintu Ukarulele china chukika magina Kuzare wina wocha jiwini Kuku sisi niso wocha Omage chuu kadadani Olonguli kadadani Omumu kibayemo Abobu kibayesu Waziziri Azuma imziliveta Tawizina imziliveta Kumaja, kumaja Ani kumaja nere Kumaja, kumaja Mayo Tumisa mangandi mawaya kumaja Tumisa mangandi Kinya kumaja Kumaja jonde Kumaja, kumaja Oji mwendo kumaja Kumaja, kumaja Mayo Tumisa mangandi mawaya kumaja Oko Tumisa mangandi kinya kumaja Inde kuja dizija Kuma baliena Abunyanya Mawa Akufuna gadadu Masana o Akufuna gawini Matsuno Chila mkondwa Baka baka niba usi utilia Baka kudende sambwanda Ale akufuna Chondo masamala Chakuja
Manjamao, manjamao, manjamao
Manjamao, manjamao